ukulalela ka PS News lapho ke ozothola khona zonke izindaba ezenzakalayo emhlabeni kanti ke ungakhohlwa ukuthi nezamahlaya siyazifunda izindaba ukuze phela na uzokwazi ukuthi keep stress uzihleka kancane kanti ke ungakhohlwa ukushaya usubscribe ukuze ungaphuthelwa izo zonke izindaba esizifakayo. Ngiphinde nginamukele kuza namuhla lalihleli naye uPromi Shamase kanemileli bathi ke namuhla vele uMaskand usungo Khuzani ke neBlue Nation abasho ukuthi ke uMaskand usuphethe uyena yedwa ko uKhuzani akasekho omunye umuntu ophethe ngabe wena ke mlaleli uyavumelana yini nalokho uthi ke uMaskand uphethe ubani kahle athi sibayacacisa ukuthi inkosi uMaskand ke uyena ke uKhuzani.